koma sendi kudana zonka waka mene ngamuze ngemulani muntu olondira mudziwa ai
tamvani inauya tsaulendo opita kuneno kuti ikafufuze yokha zoona zake chifukwa iyo sitenga zinthu za maluwa pa 18 November 2020 ndinauya saulendo ndipo ngakhale ndi mafunsira mu njira anthu ena amandisojeresa pondilozera njira zina unali ulendo ndithu ndipo sichinali chapafupi kuti ndikafike kwa yaya choncho ndinakafika kwa yaya mochedwa chakumasana tsoka ilo sindinathe kuwapeza yaya kamba kuti pena amatha kuchoka kupita maboma ena apatu ndipamene ndinaganiza zolankhula ndi mwana wawo woyamba posafuna kubwerera chimanjamanja
kupezana kuti atatuluka chonchija kupezana kuti anauza kuti uzakhala dokotera uzathandiza anthu ndipo iweyo kuyamba ntchito imeneyi uzathandiza mmango mtenda anga kule kajani zina zotcheledwa kajani zina chichose chimene chili chovuta mwa anthu iwe zidzachitha chonchija mankhwala amene wawa ndikubwera uzagwira ntchito kuti uzagwira ntchito kuno muzi mwachi patsonga mwachenga muno nde atamba yonjo anamba dokotera ntchito yawo imagwira kumagwira monga mabala akuluakulu ka zotcheledwazi munthu oti samapeza ntchira amatha kuyipeza mosavuta komanso munthu ngati iweyo kuona uti bisinesi anga sikuyenda ubwera kuno ku zinthu zimatani zimayenda malingana ona kuti kunoku sikophera kunoku amagwisa ntchito mapemphere akapemphera munthu uja akamuuza zotsata pammabwera ine aka mmene akumpheko apenda mupende munthuyo ngati ali ndi zina zoyenera kuti akalinga mankhwalawo sakatha kugwisa ntchito omuyenerera amamuuza onawo kuti uyambe wasamba kaye tikukonze tikakukonza nde pali madongosawo amene amadziwa ine ake ndine mwana singathe kutani kudziwa akanthandiza yonchija okozima kayendadi mosavuta pamwe panopa sakhwimira saphiraso
tingaloti malamulo awo akamaapasa anthu ena samona ndovuta
malamulo awo achisankho chimene amapasidwa akakaona kuti kumene kujako akona kuti aphonyesa amatha kuawonekera njira ina amatha kutsatira nkuyenda zinthu zawo moti anthu ayi amagalimoto akugula matraki anthu akugula monga ukangotenga mwina mwezi uno kapena pofika mwezi wa mankha tungazitsatire zinthuzo zimakuchitira bwino bwala mwana wake otatani
tsidwe chifukwa ndimayenera kukumana maso ndi maso ndi ayaya mayi utchukayu lachisanu pa 20 November 2020 ndinauya saulendo obwereranso mboma laneno ndi cholinga chokakumana ndi ayaya mumsewu ndimatha kukumana ndi anthu ena omwe amaloweranso komweko ena mwa iwo amalankhula Portuguese ndipo nkutheka amachokera mdziko la Mosambiki potengera namba plate za galimoto zomwe anakwera ayaya anandilandira ndipo kucheza kwathu kunayamba ndi momwe iwo anayambira ntchito iyi
timakonda kuti pakatha zaka 4 cha 5 iyo tipange phwando ndinimayitana anaonse aja kuli kose kumene kuli ana amatenga za mabizinesi ubereki mwayi wa ntchito zosiyanasiyana eti kupatula kupha munthu ndiye tikapanga sonkhano mene kakobiri kamene timalandira kochepa komweko timagula katundu mmene umatilamulira mzimu ndi mmene chiyendera chaka chimenecho timathogula salu zovala mablangeti madoveti mabedishiti zitenje masiketi matrauza ngakhale chimanga chimene ngakhale ndalama imene kuti chipereke zikomo kwa mulungu chifukwa cha zimene amatipasa zabwino ndiye sonkhano menewo timayimba mafoni kwa ana onse amene amadzatenga zithandizo zosiyanasiyana ndi ana aja akabwera limakhala phwando limakhala mwina 2 days 3 days ngakhale 4 days zogawazo zimagawidwa tsiku loyamba lachiwiri lachitatuli kumangokhala phwando ngakhale tsiku loyambali kumakhala phwando timangoapempha kuti pobwera abwere ndikapo mbale chofunda chogonera koma zonse amazipeza kwankuno chifukwa baibulo amanena kuti za kaisala zipite kwa kaisala zimene timalandira pano sikuti ndizanga zokhayi komabe ndigawane nawo anthu ena amene akusowa ndiye timalemba makalata mafumu mwina 4 mwina 5 timapakula chifukwa sitingakwanitse mafumu onse dera lino ndiye timagawa zinthu zija tigagawira ndiye anthu ochokera kucholo kuchirazulu amayi amataya yati ndiye adangoti basadzina ayayabwino ayayayi ayayabwino ayayi fobwino ndi mulungu ayaya anabwera pamenepo
ntchito yonse yothandiza anthu inayamba bwanji
ineyo ndimuyamike mulungu kuposa ndipo mulungu wanga ndiwazatheka bwanji ine ntchito isina kaphunzira kwa munthu koma ndibwerere kumbuyo pang'ono 86 imene ndinalwala matenda nthawi imene inalowembekezera nditachira matenda aja amandivutabe koma kundivuta kwa matendako ndimangomva mkati mwanga anthu akuphokosera akuyankhula mmutu kumayankhula ndithu komanso ineyonso mwina nkumavomezera nawo koma nthu osinimaona 86 imene 87 88 ndipamene ndinazamba kudwala matenda akayakaya tsono abambo anafunafuna munthu kuti atithandize ndinakafika kwa chili pathako kubirira anakatithandiza umene kuja amene anana kuti nthenda imeneni sindikwanisa apapa nthendayi kuoneka kuti mupite chigawo chapakati kapena kumpoto ndikumene angakukwanise kutulutsa mizimu imeneyi ine sindita tinapanga ulendo wakumpoto komano pamene timapita ulendowo ine sindimaziwa tikupita kuti chifukwa nthawi imeneyo inali nthawi yosautsa chimwene lisanane ndi mulungu amene anandikonda chifukwa munthu pamatenda angawo sanakata ndipo ndi pang'onong'ono pomwe sadakakwanitsa koma mulungu yekha ndamene anata chifukwa tinayi ndatu osati pang'ono kuyenda koma upezeka kuti timati ukatenga mankhwala lero akabwera mankhwala yero kwawoza mankhwala sindikuwafuna apita kwina akatenga mankhwala ubwera mankhwala sindikuwafuna ndiyeno zinaoneka ngati kuti zamisalamisala tithokoze mulungu tidapita kumene kuja ndinapitabe ndi lodwala tinakafika pa site ina amati pa 31 bambo achokhangati akafuna mwayi wantchito tidalowa mkomboni titalowa mkomboni ndiyankhula mwachidule fanka nthano indiye itali ndiye kumene kuja kudabuka matenda oposa matenda amene ajawo kumangogona panja kugona mchile kupeza njoka kutola kumangira chovala koma njoka ichosandiruma zimene zoo zinandichitikira kweneyo koma kuderako anthu amaphedwa kudala zifwamba mbiri chifukwa mbali imeneyi zifwamba ndisinkhani anthu amachosa ziwalo atikala zizimba amapanga zizimba za mmunda kuti ife anthu atitili ndi mwayi wa mmunda amene ali machimo okhoka ndiye koma ineyo ndinayenda mchire achimwene mchire mogona mchire kudya osadya madzi osamwa mwana wanga amene munayankhula naye dzana uja ali wang'ono ndiye kuona zimene zimachitika mkomboni a police compound anakafotokoza ku ofesi abwana sadalako adati pasagali moto ananyamula kuchipatala pasungu kuboma fika kuchipatala kuja akuti ndimangotaya mankhwala anthu mango amenya anthu munthu uyuru sakudwalayi zimene akuyankhula akuyankhulatu za mbaibulo ndiye abambo ena ake mulungu adalowa mu mtima ndiathokoze ngati ali moyo ngati adamwalira mzimu wawuse ndimtendere adayankhula abambo ninakuti matenda amenewa kunoko kuchipatala satheka kwa munthu isimisala umene undi mzimu koma mkati mwa mzimumu muli satana ukukwa amativimbuza muli satana muli za mu anthu mmene momu mumve zimene akuyankhulazi ndiye ineyo ndikuwuzeni kuti mchipatala muno mutulukemo nagona mutsiku limodzi mupite kwa amayi Brugama ku 21 komatu padali ntchito ababa anthu kumanga miyendo manja angawa nkuphatiriza ndi thupi langali kulimanga komano thupi lisilili ayi nali kang'onong'ono kochepa thupi kwambiri chithundu chimene iyo ndilinacho imene anijambula ndili kuchipatala ndiye tinapita kwa amayi Brugama kuja titangotsala kona mwatupikira kuti oti mubwera ngati pantunda paja pali kashopo kaja kunoko kumene ndinadulira zingwe mphongo 5 zidali mgali moto kungomuza driver imasanga nthawi imeneyi ndikugwa pansi ndikuyamba kuthamanga thamangira kwa amayi a Brugama kujanso amayi aja ndikudziwa kuti kubwera neneri koma ndiwovuta kwambiri anawuza onse pakomonga panonso ndili ndi anthu amandithandiza kugwira ntchito muvale dzilimbe nthenda yobwera uku sinthenda iwo sanandione ine sinaone nawo onse anandichingamira kunjira kungoaona anthu aja anandichingamira kunjiraja ndinayamba kuseka kuyamba kuvina kuja anatulusa zipangizo zawo za zimbuza anayamba kuyimba kamangoja ndiye kudali kuvina chimene moti inafika kuti mapasiti folo mpaka kuchezera phungwe mamawa kamapasiti folo ndi pamene ndinanyamuka kungolanda ng'oma zija kuthamanga koma kulibe amene anandipeza ndinathamanga chimwene kuthamanga mtundu wa 50 kilometers sipafupi nakafika pa damu kadziponya pa damu pamene uchazi amayi Brugama ja imakira amayi Ruti inenso ndi mayi Ruti lakuzimu munthu wagwera apa mamawa mpaka inoyo ndi 12 inu mukutiuza kuti munthu ali pomwepo inu mungamire m'madzi mkutiuka moyo amene yuli ali moyo ndiye koma miezi itatu ndipo amene ndiona mai koma satana waniyenga oh eh ndiye mutani koma ndaona kuti business yanga yatsika basi munthu kuti mangoza soka wii ngati kudali kulako kuti mwina wangu lako satana wamuzembera amasiya ndi kukhala ndi chikhulupiriro chuma yeno mapira patsogolo koma akatenga katunduyo akakachita chiwerewere akakamwamo akasula foja ayi komanso pano sipachitika zachinyengo apeza nyamaranga ukoko ndiamuza kuti ngoti pasandirama mwakuti tiupatsiraniza kuti kuti mukalemere akafika amene kujako akatilimira chifukwa apanga chinyengo ine sinadziwe ndiye anthu amatiimbira foni inabwera mai kumakuti mwakumati zinakhala mwakuti mwakuti aa chimwene ingobwerani pananakwika ndiye anthu otera kuti kapeza timadomola ndikulembaso ena anyuwani
mphekeseratu inamveka kuti inuyo ayaya munamwalira pano muyankhapo chani
aa inetu ndili ni moyo ndikukhulupira kuti munthu yonse ali ni moyo ndifa mulungu anakonda anthu onse pa dziko lapansi oyipa ndi abwino omwe ine sinamwalire ndili moyo ndine amene ndikuyankhula nanu pano mbiyo yamvekadi mmawatsapumu mafonimu moti nyamatayu dzana zinavuta komano tikubwera tinakumana ndi a trafiki kali mwalathuli ndi vuto lasefu ndi anatigwira ndi amafufuza mwanayo kuti iwe tikumva kuti kunenuku ayaya anamwalira ayayakati ayaya tundi amayi anga walingali moto ndi anabwera apolisi ndakeza nawo kuti ayaya ndilipo ndili moyo koma mumadziwa kuti pa dziko lapansi anamponya satana kuti pita ambuyesunso anatuma angelo ake kuti pitani ndi ziwiri zimenezi ndi zomenyana pa dziko pano osakufunira zabwino ndi ambiri ine sindingadzitche kuti sindinamwalire mwina ndamwaliradi mwina ndamwaliradi mwina ukuyankhula undinzukwa koma ndineyo ameneyo ndikungowafunira zabwino zonse kuti mulungu apatse moyo wautali komanso moyo wathanzi chifukwa tonse kokakumana ndi pachipata palibe munthu amene adzauluka imfa ya munthu ene imakondweretsa koma ine amadandaula tsono amene imakondweretsa nkutheka kuti wasikuchita bwino kwa iwowo komano ndimakhulupirira kuti kawirikawiri anthu kakhala kuti zofuna zawo iwe sunakwaniritse kwa iwowo chimene amabukisa ndi chani oyipa sanatithandize mwina nkutheka anabwera pano ndi zokhumba zawo mwina anabwerera kukafalisa kuti ayaya amwalira sindinachioneke chilendo mwina ndi aja amafuna zophera ajatu mwina ndi aja amafuna sendawani ine sendawani sindimaudziwa ayi phera njiru ine sindimaudziwa sindani ndipo sindimadziwa kuti ndiwe mtundu wanji koma pa ntchito imene andipatsa mulunguyo zipangizo zimene andipatsa mulunguzo ndi zokwanira kwa munthu bola akakhulupirira zoletsa zake mowa foja chiwerewere nkhumba asadye timafa anthu ufe tikapita ku maliro mwina tamuthandiza nzathu onsewo wapanga ngozi tikapita ku nyumba pali mankhwala amene timapereka kuti mukakagwira zonse kani mavuto pakhomo mwana wathu mwana wachemwali mbale wathu zikatha zonse mukasambe mankhwala mukabwire bwino mushopo mwanu zinthu zimayenda bwino kwambiri zoletsa zake ndi zimenezo kwenikweni nkhumba mowa chiwerewere foja ayi ngakhala wagulitsa foja iyayi timapempha kuti bwanji mukachosa foja bwanji mukachosa mowa mukapanga business ina akamvetsetsa ndi chikhulupiriro anthu akulemera chimwene anthu akulemera kwa basi chimangosowapo ndi chikhulupiriro zaifa yanga ndayankha choncho kuti ine sindinafe ndilipo ndipo ndineyo ndikuyankhulani ayayawo andi amene akuyankhula zaifazo idzachira obwera sitingayikane kudalembedwa kuti tidzafa adatitsogolera mbuye mulungu mwana wake mmodzi yemweyo adapita kumanda ife sitingapita kumanda ubwino wake tonse tidzafa koma sindikudanazo nkhawa kamene ndingamuzenge mulandi munthu uno ndidamudziwa
mukumvera programu ya tamvani kukufikani kuchokera kuno ku Wireless ya Times mprogramu iyi timafukula nkhani zosiyanasiyana zomwe zikuchitika mʼmadera osiyanasiyana a dziko lino ndipo lero tikucheza ndi singango otchuka ayaya programu iyi imakufikani la mulungu lililonse nthawi ya 8:30 usiku ndikubwera ndinaona chikwangwani chomwe chikunena kuti akazi pofika kuno asavali trauza kapena siketi koma avali nsalu nchifukwa chani
amayi maria anavalapo trauza maufuluwa ndamena kutipweteka ufuluwu ndimene ulipo uli mdziko muno taulandira koma ufuluwu kutipweteketsa mwaona kuti pano pala tsikanati mwapeza kuti tsika taliyese wavala salu koma uvalati bwino kuti dresi yaitali koma salu pamwamba kamwanako kali kumbuyo kwanu kwachimwene kuti munchite muli bwanji aikemo mumuona gwada tamene amagwada t timapunzitsa anthu tikhalibe nchifukwa chenso ndili ndi anzanga ambiri ocheza nawo amataka bwera pano abwera ndi ana popita ndikusiyirani mwana uyu inu kwanu kutali ku Mozambiki mudzandipatsa mwana kuwo amene ili mukhale naye ndi wanu ndakupatsani si wanu uti mudzikhala naye mpaka moyo wonse koma ndikupatsani uti mwanayo zimene ndaona kunoko ana awaphunzire ndili ndi ana taphunzitsa mwana ukuseni ku Zimbabwe form 4 wamalisa ndili ndi mwana mere wa Mozambiki ali form 2 ndili ndi mwana Saituna wa ku Salima ali 8 si ana angayi uyu mwana Tereza anabwera kalekale ndimakonda kukhala ndi ana kwambiri ndimasunga anthu komanso si ana okha ndakuluakulu omwe fochani chikhalidwe panopo kwambiri timalimbikitsa kupemphera komanso chikhalidwe chabwino
koma kodi ayaya amaphatikiza bwanji mankhwala achikuda ndi mawu a mulungu potengera kuti pakhomo pawo palinso tchalichi
ambuye yesu anali ndi azitumiki ake aluka anali sing'anga asimoni anali sing'anga tikapita chipangano chakale mchifukwa chatili ndi mpingo pakhomo kwambiri timalimbikitsa kuti pamene akudya mankhwala kuchipatala kwathu mumapemphera munthu akafika pano ngati mwe mwafika amafuna business mumapemphera mpingo wanji ayi sindipemphera kuti inde simutenga tu mankhwala chifukwa mukuononga chifukwa simumudziwa mulungu ayi ndikamba kupemphera ayi ine ndimapemphera ayi chabwino kapitizeni kupemphera ndi odwala wabwera kuno takamusunga kuchipatala kucha timaphunzitsa kuti mankhwala musangotenga ndikumwa mugwade pansi mumfunse yehova timpemphe machiritso ifeso tikamanyamuka pano kupita nkhalango timanyamula baibulo timapempha mulungu kanti kasilipa kochepa timakapereka ngati sembe ku nkhalango uti koti kulibe anthu tikabweranso kuno tilowe mkachisi tipemphere mukamamwa mankhwala musanayambe kumwa mankhwalawo kapuyi mutagwira m'manja dzina la Atate la Mwana la Zimoyera ambuye ndinu amene munalenga mitengoyo ndinunso amene munalenga madziwo chilichonse kulibe mmafungatira madzi munapatula zonsezi kuti zikhaleni mwamoyo zamoyo pasi pano tikupempha kuti munthu amene andipatsa mankhwalayi ndi wochimwa munkhulukire machimo ake inenso ndikumwana ndi udwalani ndine munthu wochimwa koma ndikupempha dzanja lanu la machiritso mukhudze kapuyi kuti ndichiritsidwe muona kuti 2-3 days munthu yora wachira mwa iwo akabwera ndi chikhulupiriro ngakhale asanamwe mankhwala akangofika kaya ndi usiku abwera usiku munthu amalirempheo tsika panjingatu koma mama wapita wopeza alitsonga chikhulupiriro akabwera nacho samachedwa kutulo ndiye mukafunsa kuti pali mpingo komanso pali za mankhwala mankhwala anapanga ndi mulungu barimeyo wakhungu anampempha ambuye yesu ndikufuna kuchira anawerera mapasi ambuye yesu ndikukanda matoko ndikumpaka m'maso anachira komanso kunali bala lokusachiritsidwa mayi wa bala anamuza tadzuka wakaseme mkuyuwo upake pachilonda pako mtengo wati ulibe chimo tili ndi machimo ndife anthu chifukwa chaufiti umene abadwanawo kwa mayi athu kwa bambo athu tisanabadwe mwina anatipatsa mimba momwemo ndiye timaona kuti mitengo ndi yolakwika koma mitengo tu si yolakwika ayi mulungu adayika pansi pano ndi cholinga koma nyama sidwala imakhala yathanzi ntchire muja yathanzi masamba amene amadyadya ndi mankhwala amene amampatsa kuteteza thupi lake ndiye mankhwala si olakwika kulakwika koma supa chifukwa supa muja mumalowa zambiri pepani sindikuwanyoza anzathu a supa koma supa muja mumalowa zambiri ine supa ndilibe
malipoti akusonyeza kuti ndi anthu ochuluka umakhala kuthandizidwa kwa ayaya ndipo ena mwa iwo ndi anthu odziwika ndithu kubwera kwa masamba amchezo kapena kuti social media anthu ena amapezera pomwayi ndi kumafalisa nkhani zabodza zomwe zina mwa izo zimatha kuononga mbiri ya munthu komanso kuyika munthu m'mavuto mpaka pomwe ndilidzabwerenso ndi programu ina yatamvani pano pa wireless ya times dzina langa ndi Thomas Kachere.
Zikomo kwambiri mzenga Thomas Kachere chifukwa cha program imeneyo ndikupita kuti anthu ambiri tamvera ndipo tatsatira bwino nkhani zokhudza ayaya kuti iye adakalipobe izi ndi zimene YS imachita kudziwitsa kuphunzitsa komanso kusangalatsa izi timaterwa zonsezi zikufikani chokera kuno kwa RC ya Times nthawi tsopano ndi 9 koloko. Ndipo tikupatsireni programu yathu yotsatira posachedwa apa ndikukhulupirira kuti programu mene hii.